Nyako nyamera chunya tindol Arango ngima niyo tamo wanga nyamualo Nyako nyamera chunya tindol Arango ngima niyo tamo wanga nyamualo Won mi wanda ganyo chana yudo Liero peso miyo sanitinde kaluari Won mi wanda ganyo chana yudo Liero peso miyo sanitinde kaluari Osye mangalo alo kapo ineno Ayudo pesa moro ilonga dale Osye mangalo alo kapo ineno Ayudo pesa koro ilonga dale Omiyo sani gimani simama Osye mar pesa kiyete ngwana Aranyiza gimomia eria Topo kinye ona kongo mamado Pile kayudi tenge onikongo To impo kaneni gakito boka Pile kayudi tenge onikongo To impo kaneni gakito boka Giwangi awodongi mani otamo anganyo mwalo yo pesa ema wondi tinde niwea awodonyana peso ketinya mama to ema paro ni donge pilni maloyo pesa no arapare wachnoi yo pesa wondi nono nyababa ane aneno niloyo na pesa yo pesa wondi nono nyababa ane aneno niloyo na pesa
Pesa e onjari, manyo chisu parosi, tendio ketore.